amasezerano makuru yavugwa mu gateka ka zina muntu aho hasubiye kwibonekeza ifatwa ry'agasaki isaki ku banywanyi b'umugambwe CNL bayoboka agatongwasa kuri uwa mbere abanywanyi babiri b'uyo mugambwe wo muri komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi barahagaritswe bunyuruzwe n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi bari mu modoka isanzwe ariko ifisi ibiyo bitabona gushika bakaba ataburamenye iyo bajanywe n'ico bafatiwe n'inkuru ya Elvis niyo mwungere
Ndayisenga Ezekiel hamwe na Gahungure Meji bose bafashwe ku munsi wa mbere abagabo uko ari babiri basanzwe bavuka muri komine Nyabitsinda kandi bose basanzwe bayoboka gwasa agato yahoze arongoye umugambwe CNL kuko isoko ryacu ari Nyabitsinda ribimenyesha Ezekiel Ndayisenga yafashwe n'abapolisi n'igihe cy'isaha 8 z'umutaga bamufashe avuye ku mugwa mukuru wa komine aho yaragiye mu nama y'akazi kuko asanzwe ari umwe mu bafundi b'indimo uyu munyagihugu yabibonye aratubwira ingene byagenze
atanze ari kumwe n'abandi bagenzi biwe hanyuma bageze mu nzira hano bita mu mbura amazi ahasanga imodoka yo mu bwoko bwa hiribisi yirabura ifite ibiyo bitabona nta mabara y'irengana bari ku makenga bageze imbere niho ya modoka yabashikiye ashashika aramufata amufata nabi aramukuragura amukamwinjiza mu modokari nari n'agashinga yari ari kubagatwara icyadutangaje rero ni uko abo bari kumwe bamaze kubona ibyo bibaye imodoka yagiye igeze imbere gato hanyuma ikagaruka ikagaruka ifata abantu bose ibaka amatelefoni bari bashyize ngo ntibaze batanga inkuru
isoko ryacu rimenyesha ko batahagarikiye aho kuko mu ijoro naho kuri uwo wa mbere nyine abapolisi bagiye ku rugo rw'uwundi mugabo asanzwe ayoboka agatogwasa yitwa Gahungure Meji baramufata nawe nyene bakaba bamutwaye ari intere kuko yagiye arakubitwa
abandi bari bambaye umwambaro w'igipolisi abandi bambaye iz'abantu z'umwambaro usanzwe amusanga amuhiriwe mu masaha y'ijoro kandi bamufasha gukubita amutwara nabi niyo amutwaye bamwirukanye hepfo mu itoko ry'abavuye iri hepfo y'ishure yisumbuye y'Inkurikinda ku mugwa mukuru iyo bamujyanye kandi yagiye ameze nabi cyane agiye amukubita mu nzu barasabye niho turahatoye
amakuru dukura ngahe Nyabitsinda amenyesha ko ukuru Remeji kuri uyu munsi wa mbere yazindutse yitura aho ishakiye Anastasie arongoye komini Nyabitsinda aho yamumenyesha yuko afise ubwoba ku bijyanye n'umutekano wiwe kuko imisore y'imbonerakure yaguma abona igira uruja n'uruza ku rugo iwe mu masaha y'ijoro ikambere haba harimwo n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi abandi bambaye izisanzwe ariko bitwaje ibihiri icyo gihe uburongoye komine yari yamubwiye ko agiye kuvugana n'izo mbonerakure kugira bagitorere inyishu mu miryango y'abo bantu rero ubwoba ni bwinshi kuko bararondeye mu busho bwose bwo mu ntara ya Ruyigi ariko barabuze bagasaba nyabuna ko boja imbere y'ubutungana babo nimba hari icyo bagira uruganda rwa Rupya rwarondeye abajeje intwaro muri komine Nyabitsinda umwe muri bo adashima ko izina ryiwe rimenyekana yemeye ko bukuru Remeji yari yamaze kwitabariza biciye kuri musitaneri uwo mutware yemeza kandi ko kugeza ubu batazi abatwaye abo banyagihugu babiri niyo babatwaye
arakoze Elvis niyo muhunge mu ntara cy'ibitoke naho havugwa akajagari gashobora kwaduka umwanya wari wo wose mu isoko nkuru yo muri iyo ntara ni mu gihe kuri uno wa kabiri hatanzwe amasezerano ku bantu bashasha bagiye guhabwa ibyo bibanza ababihoramo nabo bakaba barahira bakarengwa ko batarota babivamo kuko batagiye kwemera kunyagwa babona ni inkuru dushikirizwa na Ines Gakiza
abadandaza bo mu isoko nkuru yo ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke bavuga ko baguye mu gahundwe kuri uwa kabiri babonye abantu bashasha bahawe amasezerano yo gukorera muri iryo soko abadandaza bashika ijana ngo bagiye kwakwa ibibanza bari bamaze imyaka irenga cumi bakoreramwo bigahabwa abo bashasha nk'uko uyu mudandaza yaganiriye na RP yabivuga
twebwe dufite impapuro batubwiye yuko ibibanza bifite gufata abadandariza mu tesiro turabije bashaka izindi kontra abantu tutazi arayo ibyo bibanza kubera ko bahawe amafaranga maze imyaka cumi n'umwe ndadaniza hano hantu kandi uwo muntu namuriha amafaranga menshi bamaze gusura ingingo tubona ko leta ije kugura iyo twohereza ariko nubwo gushika mu mwanya yuko tubona yuko ntange ibintu mvise nabaye ko ari ibintu byinshi ntaho nabishyira kandi twata amafaranga mu mabanki ntabwo twabona ukuntu twakwishyura amabanki basika nk'abantu ijana
abo badandaza bagiye kwakwa ibyo bibanza ariko bararahira bakarengwa ko batazobivamwo gushika leta ibarenganuye narijya bahakorera bisunze ibyashikirijwe n'inzego za leta zibijejwe n'umukuru w'igihugu arimwo
yuko bose bafite ibibanza guhera mu kwezi kw'umunani 2023 ko abo bahabwa ibibanza cyo gitware jewe n'isonga yongiye kandi ngiye mukuru igihugu ko turasaba leta ize kugikiranga n'umwe wese barano munaganaza ari ba kontra kuko ari kontra abatari banamanyize n'ana bakitabanga
ibyo bibaye inyuma ya rusansuma gwaheruka kuba mu ndwiheze gwabadandariza muri iryo soko rikuru ry'intara ya Cibitoke rusansuma abahakorera bavuga ko gwisunze ivangura rifatiye kumvo za politiki kuko hasansumwe gusa abari mu mugambwe CNDD-FDD rusansuma gwategetswe na mustanira wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza uwo nawe bivugwa ko afise wenyene ibibanza birenga 20 muri iryo soko tumuhamagaye tukamubwira ico tumuronderera mustanira Gilbert Manirakiza imbere yo kuducira ku murongo akaba yatubwiye ko twomusanga hakorera wadusigurire ingene bimeze
harakoze Inese Gakiza ivyo biri ukorero mu gihe mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu namashinga mateka umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ariko yishura ku kibazo kijanye n'itango ry'ibibanza mu masoko yemanze kwazi neza ko hari abategetsi bamwe bamwe bafatiye ya mbere mu kurenganya abanyagihugu bari bajejwe gutunganiriza kubera inda ndende kurikira umushikiranganje Martino Niteretse aramutswa ubushikiranganje y'intwaro yo hagati mu gihugu
isoko betra yubatse mugabo tukashati dusanga twebwe indongozi duce twikunda kuruta abandi tugacaturira amatama yose tugacadufata ibanza byo mu isoko je ndumushikiranganje reka nivuge umudirekiteri generale umumere de la ville umuguramatari umusanteri nabanje kwivuga mu mbabari tugasha byose twegeranya tukagira urutonde bagaca banyandika asanga musibanza 30 ubundi venti ubundi santi ugasanga babe n'igihugu twariko turatunganiriza kugira baze baronke de facilite badandaze baca baza gutangira jewe umushikiranganje naka kuri iyi fonction tukibaza none iyi ntwari ibereye tuguma tuvuga izoshofata imizi ryari tudashoboye gutunganiza bene gihugu abo twategerezwa gutunganiza nyine bakabona ibikorwa byashobora mwineza ko twasanze hari umuntu washobora gusanga ku kwezi yegeranye nk'imiliyoni indwi kandi atadandaza atoza ku isoko tukaca dusanga rero umudandaza azokwama ariko aracinyizwa imyaka yose kuko twasanze by'ukuri karagashinzwe twakoreye abenegihugu kandi abenegihugu n'ukuri cyenda basabye imbabazi ku ruhande rw'indongozi twakoze icyo gikorwa kuko twarononeye nabi abenegihugu kandi bagenda bavuga bati mwebwe ibyo mwakoze twarababonye kungene mumeze mwakunze agafaranga kuruta uko mwakunze abenegihugu icyo mwamenya coco ni uko muri ibi bintu by'amasoko harimo amaspekulasiyo turakeneye ko abarundi bose babaho mu mahoro n'umutekano atabanjya wangura gushikaho numvise n'umuntu bagiye yagiye kuvuga ngo bijya bidandazwa ngo afise mu mangazini muri eshop ngo nabikureyo ngo bashire mu ji wanjye sinumva iyo ikite kungene vyogenda kubera ko utumwariza umuntu kuvuga ngo sohoka ngo hinjire naka ngo minani sohoka ngo nyandwi yinjire cabikorana cakiri kibazo ca ekite c'ubutungane kuri bose
hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura ngo iyi wikende ngo haca manifestation ngo hashake ibintu bino bya 2015 naciye ndavyikorera iya koze biriya nawe yagiye n'ibindi nzobikora
kwibura igitoro ni ikibazo tumazemo imyaka ibiri canke irenga igikomeye cane ngaha ni kihe nuko ibi turiko turabamwe ubu ntitubibone ngo ni vy'ubu ni ingaruka mbi ya vya bihano twafatigwa kuva 2015
kuva ku ntambara y'Ukraine zabagize ingorane ubuhoho ngiyano na bado nta wundi yozoherera Irani na Israeli washobora gusanga ngaho mu karere wose iprovesi bihiye tugenda n'amaguru kandi imana yatanze ugenda n'amaguru kamekirazi ubu ni guhera ugupinda
babwiye mu ntango z'ano makuru abanyagihugu mu gisagara c'intara ya Rumonge batewe n'imyuzure y'ikiyaga Tanganyika bakimurirwa muri site y'abateshejwe izabo y'Imutambara muri komine y'intara ya Rumonge baragiramiwe n'inzara izo bigaheza bigatuma abana batagishobora kuja ku ishuri ni inkuru tubaza Eric Niyonzima
imiryango ishika 50 y'imuriro muri site y'Imutambara iri muri zone Gatete muri komine Rumonge ivuye mu gisagara c'intara ya Rumonge biturutse ku myuzure y'amazi y'ikiyaga Tanganyika imenyesha ko iri mu buzima bugoye cyane umwe mu banyagihugu avuga ko iyo miryango iri mu ngorane zidasanzwe zo kubona ifungurwa amazi meza hamwe n'ubuvuzi inzara yatumye n'abanyeshuri baha ibishuri
kubabayeho kuko ikigo ikigomba kibica ariko kubabayeho kuko hariho abagiye ku Mutambara barabahaye amazu ariko ntibagire icyo bayafunguriramo abantu bajya ku ishuri ntibashobora kuba icyo babagaburira ntibaronka nta mazi nyine ubuvuzi nabwo nyine burabagoye bari mu mabanga nyakwiye hatagira uko angana barashyizeho imiryango 50
Kuri iyo miryango iri muri site ya Mutambara yongera ko n'indi miryango yakotweko n'imyuzurire ariko yasema kuja gusaba indaro mu yindi miryango yemeye kubakira imiryango na ifisa mikoro yikaba yagiye gupanga yandi mazu nkuko bishikirizwa n'isoko ryacu muri iyo site.
Abandi nabo baratarakara nyine bapfuye basaba indaro bagasaba indaro ku babanyi bari basanzwe bishoboye nabo bagiye gupanga ku yandi mazu mato mato nyuma y'igisagara.
Iyo miryango y'imuriro muri site Mutambara isaba ajeje intwaro hamwe n'abagira neza babashikanye muri iyo site kuza kwirabira ingorane zibahanze muri kino gihe kugira bagire icyo babafashije bakaronswa imfungurwa amazi meza hamwe n'ubuvuzi.
Eric Niyonzima hibubanza naho havugwa ingaruka zikena gigitoro zirushirizaho kuba umurengera abanyagihugu baho bamenyesha ko ubu ubwanwa bwafutse umunwa bitewe nuko ibidandazwa byankenerwa nka byose byadugijwe ibiciro ku rugero ruteye ubwoba. Ido nito na Dani Claire iratwumva.
Ibiciro by'ibidandazwa hafi nka byose byaraduze ku rugero rukabije mu ntara ya Bubanza bitewe n'ikena ry'igitoro nk'uko babyiganiye radio RPA. Abanyagihugu mu ntara ya Bubanza bavuga ko uhereye ku biribwa gushika no kubijyanye no kwiyunguruza ibiciro byagwijwe na kabiri ugereranije n'uko byahora nk'uko byiganwa n'uyu munyagihugu.
Ngaruka ni kirekire cyane ubu kuko ibintu byose byatsindiye bipfa bifatira umunyu wonyine twara tugura ikiro igihumbi n'amajana abiri ukiri kuri bibiri n'atanu tumbura kugenda no kugaruka n'ibihumbi mirongo ibiri na bine twara tuhagenda kuri bine n'atanu kugenda no kugaruka twara turi ibihumbi icyenda kugenda no kugaruka mu modoka ntonyi biba bitatuvugize byihuta twara tuhagenda ku bihumbi icumi kugenda bitanu kugaruka bitanu ijya modoka nini bita minibisi twayigenda ko bine n'atanu
byongeye abanyagihugu mu ntara ya Bubanza bavuga ko ata kintu na kimwe cyasigaye inyuma muri iryo duzwa ry'ibiciro ariko kandi bakanamenyesha ko atawurenganya cyane abadandaza kuko nabo ubwabo bibagora cyane kuronka ibyo bidandazwa bitumwe n'uko bitacoroshe kubyunguruza.
Nakina kime kikiri kuimeji tu ii kawura kuzamesi nama mkuli angu na kuzwa bora mkuli jefarasa ii mkuli mdoka ugea mibara bara anizuma na simu kanga ii mbunu 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 nitu kuni kile mamu kwa ya mwana mwore makuke wa tali mamu kundu matanu kwa mwana mamanu ata kuma vivita ni ya mbasee kile ya kufu mwini ya humba ukata kuni kile ya tali kukunisa ukati umbitali kubisola ata kukuna vishika nani.
Ama kurava munhara ya Bubanza yemezako ibintu bigoye bikiri ko kuko gushika ubu ibijyanye no kuronka igitoro bisa nk'ibikiri kure nk'ukwezi kuko mu mabarabara uhabona imodoka imwimwe kubera ikena ry'igitoro.
Namwe bakunzi
reka nsubiremo mbona umengo niyumvikanye neza jewe ndiko numviriza uwo mu ministre wa enderiyere n'uwo yashinzwe amatora ntibabwirizwa kuvuga kubiri ngo bikunde iyo yaba yarateguwe neza noneho iri ku butegetsi nta matora azopfa abaye meza kubera ko CNDD-FDD yikenereye ibica mu mifuko yabo kwiba kwica ibyo rero kuva 2010 turazi ko yamye yiba amatora abatsinze sibo batsinze Daniel Magwasa yaratsinze mugabo kacaja ndayishimiye ibyo nta numwe atabizi bivuga ko twebwe niturondera ingene abarundi nibarondera ingene bakizi igihugu birukaniye CNDD-FDD na ibyo kuvuga by'amatora muri iki gihe CNDD ariyo ifite inoze kibanza cya mbere mu kurongora igihugu nta kintu kizopfa kibaye kigira kizana ineza y'abarundi nicyo gituma ngira nti sinayumvirije mugabo ndetse bandabiheba kuko iby'amatora hakiri CNDD-FDD nta n'umwe yovuga ngo amatora azoba neza sinumva n'ingene Gwasa atabyiyamirije iby'amatora ngo afate abasenere bose baje hamwe n'abandi bose bari mu zindi opposition hanyuma rero bakize igihugu na ibyo by'amatora jewe vrema nanga kuba ndiko ndabesha na matora akizi igihugu tuzoronga mbwe ari CNDD-FDD murakoze cyane nagira ndamubwire ko ibyo yagiriza abandi ari ibyo wenye nakora ndayishimiye arazi neza ko yagiye akarungika abasoda hamwe n'imbonera kure kuja kwica abari muri M23 ni y'abanyekongo nzi uburundi nacyo upfa niyo M23 kuko M23 yo igwana na nabo bavuka nabo muri Kongo twebwe nitugwana nabo ko nacyo duhuriye ko nicyo gituma mvuga ndi ndayishimiye arabesha cyane ibyo ariko aravuga ku Rwanda biraboneka neza ko ari ugushyigikira Kisekedi kuko we nyine yarabyerekanye aho yarenza amategeko agakora icyaha kidakogwa cyo gufata karungika abasoda muri kugwana na M ngo bagiye kugwanya M23 bambaye impuzu za Kongo icyo cyonyine kizomutuma aje imbere y'intahe kubera ko yakoze ibidakogwa sinzi ni ingene yubahuka akavuga ibintu byo ngo byuko Rwanda ngo nyimbago rutera u Burundi cyese ndigera numva u Rwanda rutera u Burundi nabyo ndumva ibyo rero ni wewe ni wenyene abizi kuko afise agenda kashe yukugira yankane n'u Rwanda kugira gume yumvikana na Kongo Kongo inezegwe igume imuha amafaranga kuko agira itumwasi numwe turamusangiye nica cyonyine rero ndashimiye nakumbure yiniyitegure ko yarahemuka igihugu uguhemuka rero uri umukuru w'igihugu n'ibintu bihanywa n'amategeko nibwirizwa shingiro ry'u Burundi niho nicyo gituma rero jewe mvuga nti abarundi nibitegure kugira ngo bagarukire igihugu cyabo kuko twaratewe n'ikiza ikiza cyitwa CNDD-FDD icyo kiza rero tubwirizwa kugwanya murakoze
numwe byotangaza kuko CNDD-FDD yakozeho nyabwoko nta kuntu yorongora igihugu ngo ibure ibyo yonona ibure nawe yo yice ubu Burundi bugiye kwitwa abansi b'u Rwanda kubera u Burundi butwagwa n'abantu bakozeho nyabwoko bizwi si ibintu byo kugira ngo nukubesha turazi ndetse CNDD-FDD yakozeho nyabwoko kuva mu 1993 gushikaho bashobora kubashyira mu nzego z'igihugu bamwe baza barakora iyo nyabwoko naho aho bari mu ishyamba naho baca mu mabarabara bakuramo baja barakura batutsi mu modoka babica niko bamwe bameze ubu birumvikana ngo Burundi bwitwe inoteye abansi b'u Rwanda ariko birababaje cyane bonjune